Molo wamkelekile. Okokuqala sizoyicinga into yokuba i-function yenza ntoni na. Okwesibini sicinge into yokuba yintoni i-function eguqulekile okanye i-inverse function. Apha ke sino f ka x ongu 2x odityaniswe no 4. Xa sithatha ke u-f ka 2, sizofumana u 2 ophinda-phindwe kabini odityaniswe no 4. Loo nto ke izasinika u-8. Mhlawumbi ke u-f ka-3 ebezosinika bani? Loo nto izosinika u-2 ophindaphindwe ka-3 odityaniswe nalwa-4. Loo nto ke izosinika u-10. Ndithi ke phofu u-6 odityaniswe no-4 ngu-10. Masithi ke siyicinge ngendlela ebonakala lula le nto. Andithi zininzi izinto esingayifaka kwi-function yethu, ingeniso ziliqela gqitha. Ke isikhana zengeniso zethu xa zizonke inputs ezi ingeniso zibizwa nge-domain. Andithi ke njengoba sifake u-2 no-3 apha phezulu bazoba khona apha kwi-domain yethu. Phofu singafaka noba leliphi na nelizimasekileyo apha kwi-domain yethu. Yi-domain yethu ke ngokuleyo. Ngoku na ke sizokuzama ukufanelisa okanye ukufaka okanye ukungenisa i-function yethu apha. Singenisa inani elingu-2 apha. I-function yethu ivelisa u-8. Ke le function isithatha ku-2 iyosibeka ku-8. Ke kucacile ke ukuba le function isithatha endaweni ethile iyosibeka kwenye indawo. Ke onke amaxabiso asibeka kuwo i-function le yethu abizwa nge-range. Ke la manani ayafana nemiveliso yethu lento evelayo xa sifaka inani ethile kwi-function yethu. Ke masiqiniseke nje apha. Andithi ke xa sifaka u-2, xa singenisa u-2, xa senza u-2 abe yingeniso yethu, sifake kule function yethu. Le function isizisa ku-8, iyosibeka ku-8. Ke le function isithatha ku-2, xa sisuka ku-2, xa sifaka u-2 kwi-function yethu, i-function isizisa ku-8, ivelisa u-8 i-function yethu. Kwakhona, i-function isithatha ku-2, iyosibeka ku-8. U-8 lo, ku-f ka-2. Andithi sibonile apha phezulu loo nto uba u-f ka-2 ngu-8. Apha ezantsi ke, u-3, xa simfake kwi-function yethu, xa simngenise kwi-function yethu, uzoyosibeka ku-10, uzovelisa u-10. Ke le function isithatha ku-3, iyosibeka ku-10. Xa singenisa u-3, i-function ivelisa u-10. Ukhona ke ngoku nabantu endibathandayo umbuzo ovelayo. Ikhona na indlela esinosuka ngayo ku-8 sibuyele ku-2, okanye sisuke ku-10 sibuyele ku-3. Okanye mhlawumbi ikhona i-function enosithatha ku-10 isibuyisele ku-2. Le function mhlawumbi singayibiza ngo f oguqulekileyo. U-f oguqulekileyo simbala ke ngolu hlobo sithi f onyuswe ngo-minus 1. Le nto ke sifuna isithathe ku-10 isibuyisele kuloo 3 lo. Kwale function le sifuna isithathe ku-8 iyosiphindisa ku-2. Xa sifaka u-8, xa singenisa u-8 kule function yethu le u-f oguqulekileyo, sifuna iyosibeka ku-2. Mhlawumbi ke okwangoku ikhangele kanzima mani le nto kancinci. Kodwa ke phambili sizoyibona into yoba hayi mani, ilula le nto futhi ilula nento yokufumana i-inverse function le ngesilungu, u-f oguqulekileyo. I-function le ikuthatha ku-2 iyokubeka ku-8. I-function eguqulekileyo ikuthatha ku-8 ikubuyise ku-2. Ke masithi siyichaze nje le nto ngendlela yobulularha kancinci, masithi u-y ke ngu-f ka-x. Kuyalandela ke andithi uba u-y ngu-2x odityaniswe no-4. Ke akho nto kakhulu etshintshileyo apha, iseyi-function yethu le. Xa singenisa u-x kuzovela ixabiso lika-y, kodwa ke thina sifuna uyiguqula loo nto. Sifuna ungenisa u-y kuvele ke ixabiso lika-x. Ke ukuyiguqula siyenza ngolu hlobo. Sizoqala ke sisuse u-4 kuwo amacala amabini apha. Sizoqala sisuse u-4 kwamacala amabini. Sike ngapha ngasekhohle sizoba no-y minus 4, ngapha ngasekunene sizoba no-2x kuba simsusile la 4. Ngokulandelayo ke sizohlulahlulisa amacala amabini ngo-2. Apha ngasekhohlo ke si no y esimohlulahlulise kabini minus u-4 esimahlulahlulise kabini, loo nto izosinika u-2. Apha ngasekunene sino-x qha. Kuyalandela ke ukuba u-x yihafu ka-y minus 2. Apha ke andithi sine-function ka-y u-y esinika ixabiso lika-x ungxi. Andithi besifuna loo nto, besifuna i-function ibizosithatha kula manani angasekunene isibuyise kula manani angasekhohlo. Ke loo nto leyo izosinika, andithi loo nto ngu-f oguqulekileyo obhalwe njenge-function ka-y ka-y. Masibhale ngokucacisekileyo, sizothi u-f oguqulekileyo obhalwe njenge-function ka-y oyi-function ka-y u-y's ngamanani akwi-range. Andithi ke loo nto i-half y minus 2. Andithi siqale ke kule function yethu yokuqala u-f ka-x u-2x odityaniswe no-4. Sayibetha nje nge-algebra, sayibetha nje sathi qaba-qaba nge-algebra, safumana i-inverse, sayiguqula safumana i-inverse u-f oguqulekileyo. Ke u-y lo angaba noba ngubani, u-y angaba ngu-a, u-b, u-z noba ngubani, kodwa ke apha njengokuba sihambisane ngomthetho singayenza u-y o-y aba babe ngu-x. Ke sibe no-f oguqulekileyo ka-x ibizosinika i-half x minus u-2. Ke apha sisombulule u-x satshintsha u-y ngo-x. Indlela elula ukuyicinga ngayo ke loo nto. Mna ke into endifuna uyikhomba, into endifuna ukubonisa into yokuba kwenzeka ntoni xa senza isazobe se-function futhi okanye igraph ye-function futhi nesazobe se-function esiguqulekileyo. Emveni koko ke sizokwenza imizekelo emininzi. Andithi ke ngoku i-function isithatha kwi-domain iyosibeka nca kwi-range, i-function eliguqulekileyo izosithatha kwi-range iyosibuyisa kwi-domain. Ke masisobele lo mgca wethu omengqo yi-y axis yethu ke le. Lo mgca omileyo yi-y axis, lo mgca olele ngecala yi-x axis. Ke le function yethu yokuqala le, apha isika khona i-y axis lo mgca omileyo izoba ku-4. Ke sizoba lindawo ezi-4 ezinyukayo, izoyisika pha ku-4 njengoba inikelwa ngulo 4 ome yedwa pha kwi-function yethu. Izoyisika khona ke i-y yethu. Ithambeka ke islope ngesilungu izoba ngu-2. Ithambeka inikelwa leli nani elingaphambi ku-x kwi-function yethu. Inoba ke izoba nje ithambeka yethu. Le function le u-f oguqulekileyo uzoba njani? I-inverse function le ngesilungu. Apha ke andithi sisombulule u-x satshintsha u-x ngo-y. Ke izoyisika phi i-y axis yethu, le nto ibizwa yi-y intercept ngesilungu, izoyisika ku-negative 2. Andithi izoyisika khona, ithambeka ke ngubani? Ngu-half. Andithi elinani elingaphambi ku-x isinika ithambeka, elinani elimelodwa izosinika le ndawo apha i-function yethu isika khona i-y axis elina lo mgcalo omengqo. Ngoku ukufumanisa uba sizithelekele njani ii-functions zethu, sizitshintshe njani sizozoba lo mgca ongu-y is equal to x okanye u-y ngu-x. Nanku lo mgca esisanda ukumzoba ngaphakathi kule migca yethu, ii-functions zethu ezi. Kuyacaca ke ukuba xa lo mgca lo obonisa i-function yethu ingapha ekulo mgca ongu-y olingene no-x, i-function eliguqulekileyo i-inverse function izoba ngapha ke kwalo mgca ongu-y is equal olingene no-x or y is equal to x. Umzekelo, mhlawumbi sino-f ka-0, loo nto isinika u-4. Ke okanye mhlawumbi le function ibonisa into yokuba sisuka ku-0 siyofika ku-4 kwi-range yethu. I-function eliguqulekileyo i-f oguqulekileyo ka-4 izoba ngu-0. Okanye i-function eliguqulekileyo isithatha ku-4 iyosibeka ku-0, isibuyise ku-0. londo iyayicacisa nje ingqikelelo ye inverse function. I function isithatha ku x iyosibeka ku y, xa sikhona ke sizowutshintsha u y no x, loo nto ke yenza uba le migca le simithelekele kulo mgca lo ongu x olingene no y. Ke njengoba sibhalile apha sizosuka ku 0, le function izosithatha ku 0 iyosibeka nca ku 4. I function izosithatha ku 0 iyosibeka ku 4. Nantso ke i-function ke leyo, i-function eliguqulekileyo izosithatha ku 4 isibuyise ku 0. Ke u-f oguqulekileyo uzosithatha ku 4 asibuyise ku 0. Loo nto yabonakala nakule function yethu kuba u-half ophindaphindwe no-4 ngu-2, xa susa u-2 ku-2 sifumana u-0. Ke kwimifanekiso emlandelayo sizoqhuba ngemizekelo, ndiza kubona khona.